Aro, maman,
yeah.
Aro kibo, maman,
yeah.
Ndomere nke woka, maman,
yeah.
Nyomori nyorinye,
masye.
Mama mwa ana bi no ta onya atani onya atani hukwe chopu ibia duru mwa wanne enwa okay mara na uwa nwere aga oje obi di anya uto ana ikwu nke be so ndi abiara inu mwa husbands nya aji ja chara acha anyi nwa bu ndi abia kutere obi di anya uto aya me di ji ai mara na ya isi kutu gba o na ma ha kuta aje ji si ihe ka ye gara gale. This is the one where your hand is raised. How many are you? I'm not very okay. I'm going to get in care of this book. So, yeah, I know that. I'm not sending that to go. Kahachi, there, Kahachi. Lihina, ever have your quarrel? I know why you are a woman.
Yeah.
nta ezi nye mazi ijoma na dozie udense gozamba atani mmagu ihe ai bara ta bu emume puru iche emume di nganga emume di ugu ai bara ka ogo na ogo dance umu nwanyi ka ile ihe ndi bu ihe ai wetara eji alu nye biko menale arusidi anya eme ba ofara no wo neka ala ihe ai bibia wo se na ihe ai bibia di mma oku
Women
Arochukwu na mete.